Ntunanirwa, muvy'Uvuga, Oooh God, Oooh God, Ur'Umwizigirwa,
Ntacotangira, Ntacotangira, Ntacobuza, ic'Avuze, gushika, Iy'Avuze, Ntacotangira, ic'Ivuga, n'Umwizigirwa,
we Yitwa,
Jehovah,
Jehovah.
Jehovah,
it's a die, the God Almighty.
Jehovah, 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 Jehovah.
Ntunanirwa, muvy'Avuga.
Jehovah.
Ntazibigwa, ntatangirwa, ntagira ic'akangwa nacho. The God who walks in the supernatural. Hey, asezeranye arashisana inyuma y'imyaka igihumbi, tegereza umva. Isezerano ryiwe ntabwo rigera rifa, kuko ararikomeza kugeza urishize ko ararikomeza. Komeza,
azogukomeza wewe gushitsa ku ihedetso. Igikorwa ciwe n'agahore ni nk'inzo. No, ntabigedagezo byobuza gushitsa ic'Avuga aragikomeza. Nibyo haguruka kugihagarika, tosindwa kuko n'Imana itahindagurika. Ubwizigirwa n'iciri yuzu y'ubuntu n'ukuri, ic'Avuga cose ni ngombwa agishitsa uko kiri.
Oooh God, Oooh God, Ntunanirwa, muvy'Uvuga, Oooh God, Oooh God, Ur'Umwizigirwa.
Die, the God.